Nasubiye ku baramutsa abanywanyi mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze tubashikiriza amakuru bari karavugwa cane. Ije nino mu gihugu c'u Burundi amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye na zankuru zinyegezwa abarundi nazo nyene. Turazibatohoreza tukazibashikiriza mu kazi kurikirana komisi yose ngaha kuri chaîne yacu. Managira mukurikirane amakuru yihuta arabana n'ibisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi turabashikiriza amakuru avugwa mu gisata c'intwaro muri politike igihugu c'u Burundi n'ibiriko biravugwa muri leta ya Gitega amakuru avugwa mu gisata c'umutekano hama tunabashikirize ibiriko biravugwa cyane mu birabana n'agateka kazi na muntu utegerezwa kuba warafyonze kuri sabone iyo wafyonze ko mugabo wo guturonsebe n'amakuru n'ibiganiro nk'ibinyenezo byo turabashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu wa mbere barashikirwa navyo reka ndasubire ndabara mutsena nabaye kaze mwisango ya makuru muragira mu yakurikirana iyo makuru na yanditswe abateguriye ingingo imwimwe ukwayo bireko tubashikiriza makuru tubashikiriza iyo nkuru iciye ku masonga irikirabana n'isaganya ikomeye cyane yabereye mu gisagara cha Bujumbura aho yarebereye ahitwa Nyambuye mu gisagara cha Bujumbura hari kuri uyu munsi w'Imana uheze hari kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2022 nibwo nyene haba isaganya ikomeye cyane yabereye ngaho nyine Nyambuye mu gisagara cha Bujumbura biriko biravugwa ko yaharimo umupadiri w'umuzungu yaravuye gusomesha imisa ngaho nyine no imodoka yiwe ikaba yamandagaye ahitwa mu Kabingo abantu bose bari kumwe nawe bakaba bakomeretse cyane bikomeye ndetse na padiri nawe akaba yakomeretse bikomeye cyane ariko akaba hataramenyekana abo ba baguye mwiyo saganya bagandagurikiye mwaho ariko padiri we akaba usibye kuba yakomeretse n'abandi bari kumwe nawe bakiri bazima ariko ku masanamu yagiye yaratambagira ku mbuga ngurukana bumenyi hagaragayemo ko hari abashobora kuba batowe ari ibiziga bahejeje kwitaba Imana abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro baremeza ayo makuru bakavuga yuko abakomeretse bariko baravurirwa ku bitaro vyaho ngaho nyene mu gisagara cha Bujumbura bakaba bahoza umuryango yabuze ababo aguye muri yo sanganya ikomeye cyane yabereye ngaho Nyambuye mu gisagara cha Bujumbura dutandukira ayo makuru ariko arabana niyo nkuri ije ku masonga tubashikirize nandi makuru yihuta twabateguriye ngaho mu gihugu c'u Burundi
ndasubiye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubabwira mu ntango z'aya makuru ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rirashima ibogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ariko rero ishirahamwe Human Rights Watch rikanegura cyane isubirizwa giwe na Gervais Ndirakobuca asanzwe nawe nyene yagirizwa ihonyangwa geruye ry'agateka kazi na muntu muri Human Rights Watch bagahamagarira amakungu guhimiriza uyo mutegetsi mushasha kuvavanura n'ingendo yo guhohotera abanyagihugu no guhonyanga agateka kabo. Ido ni dona Ines Gakiza. Igenwa rya Gervais Ndirakobuca mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere rigaragaza ugushaka guke kw'impinduka uko niko ishyamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ritangura itangazo ryaryo ryo kuri wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'2022 nkuko Lewis Marge arongoye Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika yo hagati avyibutsa ku igenekerezo ry'indwi uku kwezi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabogoje mu mabanga abari muri leta avuga ko atagifitiye icyizere na cyane cyane umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Lewis Marge avuga ko ashima iryo bogozwa rya Alain Guillaume Bunyoni afatiye ku byagiye biramwagirizwa mu bijanye n'iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu uhereye ku ruhara ntangere yagize mu guhagarikira abajejwe umutekano bagiye barahohotera bimwe byeruye abatavuga rumwe canke abikekwa ko batavuga rumwe na leta. Nubwo biruka ariko ishirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko igenwa rya Gervais Ndirakobuca ngo asubirire Alain Guillaume Bunyoni rishobora gutuma nyabuna yubahirizwa ry'uburenganzira ngendegwa ko bw'abarundi ritera risubira inyuma nk'ibirenge mu Burundi. Aha Human Rights Watch rigaruka ku bihano byafatiwe Gervais Ndirakobuca na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya mu mwaka w'2015 igihe hariko haraba ihigwa buhongo
ry'abatavuga rumwe na leta ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kubera ibyo Human Rights Watch gisanga igenwa rya Gervais Ndirakobuca mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere riza ryerekana ko president Evariste Ndayishimiye yashatse guhitamo umuntu akoresha igikenye aho kwizera umuntu afise ishaka yukunagura ibijanye n'agateka kazina muntu mu gusozera iryo shyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ihamagarira amakungu asanzwe afasha leta ya Gitega kugondoza umushikiranganji wa mbere mushasha Ndirakobuca ngo ashire mu ngiro ibikorwa biboneka byerekana ko atagikwiye kwitwa itadirano ndakugarika atari uko naho ngo abarundi bobandanya biteze ihohoterwa rikabije kuri abo bose bakekwa ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi.
Ines Gakiza mu gisata cha politike naho abanyagihugu bamwe bamwe baranegura igikorwa cyo gutora abahuza bo ku mitumba cashizwe mu ngiro na leta y'u Burundi. Abo banyagihugu bavuga ko iyo leta yaho nyanze imico n'imigenzo y'abarundi kuko ico gikorwa cyo guhuza abarundi cyari cabashinga ntahe abo nabo bakaba batashigwaho biciye mu matora. Kurikira umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba baganiriye na RPA.
Kira ahuzo kumutuwa kwa tuzi wala ashina zahe. Ashina zahe nago kitu sa politiki. Ushina zahe nubuzo. Zero buzo nago ila butora. Na mashuru mwuzi yika. Isi kutuwa hiru. Ndiya matora wagi kutuwa ngo batongo hawa huzo. Ndiya vizi ya politiki. Kuku alumuru alumu gabu kanaka. Alumu dili kanaka. Harimu jago kanaka. Wakamutura varati upishi buhu jago harimu. Harika kagira ugoro. Uu, tuwa yuko nivinu. Jari takiku mugambi gusu. Hariho mawano. Nukula mutara amaho. Matari bzara muta amaho hagati mu bantu. Matari bzara buge jambo hagati mu bantu. Hariko kubera iki matora. Bamuzi yuko ashiriye cyane. Bamuzi yuko ari muri ibi n'ibi. Ugasanga niwe atowe. Rero ibintu bya bindi atabuhuza na gatoya. Bamushyira nkayi batora. Yarabisaba. Abantu bakamugenzura akaja mu mutamana. Akaja mu bagana ntahe. Bakamumenyereza kuvuga ijambo. Bakamumenyereza kumviriza urubanza. Kugendera ukuri. Bakamuraba mu rugo ingene yifashe. Ariko abo batoresha. Nabaho kanye. Niba abandi bafite abagore babiri. Imizamburegwa. Ubuntu rero bwapfuyeho. Hari abantu benshi basengeze inkuru nk'ahantu mbere. Baramara bati naka yatora. Ati naka yahora ajya kwiba ibitoki. Naka yagereye nk'ibi. Naka yakubita abantu mu isoko. None yatowe. Babatoreye ingufu n'abatoreye ijambo. Nubwo baba ngo azobigisha. Ubuntu ntibyigisha. Uwavutse uri ikigaba uzogura ikigaba. Uwavutse ufite umutima mubi abantu nibo bakwawe. Leta rero ntisubirire imigenzo y'abarundi. Leta ituvuge ko yateguye umugambi wo guhuza abarundi. Ni umugambi wo kuronda ingufu nyinshi hasi mu gihugu kugira ngo icyo leta iteguye kibe uko iciyumvisemo. Nta kintu kimwe twiteze muri iki gikorwa bakoze.
Tukiri aho nyene mu gisata cya politike umugambwe MSD ubona ko ishingwa ry'inzego z'abahuza bo ku mitumba no mu makartie rifise intumbero yo gutsimbataza umugambwe CNDD-FDD mu Burundi. Mu kiganiro yatanze kuri uyu w'Imana mu gusozera umwiherero wa MSD urongoye uwo mugambwe yavuze ko CNDD-FDD bitazoshoboka ko itsimbatara mu gihugu.
Ziruka gutorwa bakavuga yuko ari basimbuye inzego z'abashingantahe birya byose ni ibintu CNDD-FDD irondera gufundikirana kugira ngo ishinge sisiteme yayo kuva hasi kuba kwizi izofata kuko abantu benshi ntibayize CNDD-FDD kandi nzi ko mwaje byarazanye ingorane nyinshi cyane ku buryo abarundi byabaragaje birya bintu nibyo bafundika bavuga ikirako bakagerageza.